Deuteronomy 10 so.
Sɛ Awurade Nyankopɔn de wo duru asase a worekɔ akɔfa no so na ɔpamɔ amanaman pii firi w'anim, Hetifoɔ ne Gilgasifoɔ ne Amorifoɔ ne Kanaanfoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ, aman nso a wɔdɔɔso na wɔn ho yɛ den sene woɔ, na Awurade wo Nyankopɔn yi wɔn ma wo ma wokum wɔn a ɛne ɛsɛ wɔn pasapasa. Wo ne wɔn pam na ɛhu wɔn mmɔbɔ. N'ani wonni ayewareɛ, mfa wo baba ama ne ba, nso nyi ne baba ama wo ba awareɛ, efisɛ ɔbɛdane wo bɛn ne afiri m'akyi, na wasom anyame foforɔ, na Awurade bo afu mu na wasɛe wo ntɛm. Na mmom sɛ monyɛ wɔn nie, monwiri dwiri wɔn afɔrebukyia, na mommu wɔn abo adum, na motwitwa wɔn abosompɔ mu, na momfa ogya nhye wɔn ahoni. Na ɔman kronkron ne wo ma Awurade wo Nyankopɔn. Wuna Awurade wo Nyankopɔn ayi wo sɛ bɛyɛ ɔman a wafa ayɛ ne deɛ, aman a ɔwɔ asase ne nyinaa mu. Ɛnyɛ mo dodo a ɛsena aman nyinaa nti na Awurade de no wabɔ mo ho bɛyi mo, ɛfiri sɛ mo na mosua aman nyinaa mu. Na ɛsiane sɛ Awurade dɔ mo na wodi ne ntam a ɔkaa mo agyanom no soɔ nti na Awurade de nsa a ɛyɛ den yii mo, na ɔgyee mo firi nkoafie firi Misraim hene Farao nsam. Enti hunu sɛ Awurade wo Nyankopɔn no, ɔno ne Onyankopɔn. Onyankopɔn no kwafo a ɔkora pam ne adɔeɛ ma wɔn a wɔdɔ no, na wɔdi ne mmaransɛm so kɔsi awoɔ ntoatoaso apem soɔ, na wɔtua wɔn a wɔtan no ka wɔ wɔn anim na wɔsɛe wɔn. Ɔnyɛ nyaama deɛ ɔtan no, wɔbɛtua no ka wɔ n'anim. Enti di mmaransɛm ne atemmudeɛ a merehyɛ wo nnɛ yi so na wɔ. Na sɛ motie atemmudeɛ yi na modi so wɔ a, Awurade wo Nyankopɔn nso bɛdi apam ne adɔeɛ a ɔkaa wo ntam kyerɛ w'agyanom no so ama wo. Na wadɔ wo ahyira wo ama wadɔ, na wakyerɛ wo yafunu mu aba ne w'asase so aba, w'aburo ne wo nsa ne wo ngo ne w'anantwie mma ne wo nnwan mma, asase a ɔkaa wo ntam kyerɛ w'agyanom sɛ ɔde bɛma woɔ no so. Wɔbɛhyira wo asene aman nyinaa. Ɔbarima anaa ɔbaa renyɛ obonini wo mu ne w'afie bua mu. Na Awurade bɛyi yadeɛ nyinaa afiri wo so, na ɔremfa Misraim yadeɛ bɔne a wonim no biara nto wo so, na ɔde bɛto wɔn a wɔtane woɔ nyinaa so. Na sɛ aman a Awurade wo Nyankopɔn de wɔn bɛma woɔ no nyinaa, ma w'ani nhu wɔn mmɔbɔ, na nsom wɔn anyame, ɛfiri sɛ ɛno bɛyɛ fidie ama wo. Sɛ wose no w'akoma mu sɛ, amanaman yi dɔɔso sene me, mɛyɛ dɛn ne mɛtumi mɛtu wɔn a nsuro wɔn, na kae deɛ Awurade wo Nyankopɔn yɛɛ Farao ne Misraim nyinaa, sɔre akɛseɛ a w'ani hunuiɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ ne nsa a ɛyɛ den ne basa a watene mu a Awurade wo Nyankopɔn de yii woɔ no. Saa na Awurade wo Nyankopɔn bɛyɛ aman a wosuro wɔn no nyinaa. Kotokurodo nso na Awurade wo Nyankopɔn bɛsoma ama wakɔ wɔn mu akɔsi sɛ wɔn a waka na wahu nta no bɛsɛe w'anim. Ma wɔn anim nyɛ wo hu na Awurade wo Nyankopɔn.
Yɛda Nyankopɔn ase wɔ ɛnɛ anɔpa yi. Akwanya sonko a Awurade adi ama yɛn sɛ ɛnɛ anɔpa yi. Ɛnɛ wo ne ahyia na yɛdi Awurade mu nkɔmmɔ. Nhyira nka Awurade din. Yɛda Nyankopɔn ase, yɛda Nyame ase. Me nua wobaa na wahyɛ ama wo nua. Sɛ ɔma yɛni nkɔmmɔ kakra wɔ Awurade mu. Ɔma yɛni nkɔmmɔ kakra. And I have an issue I have to be said paganism marriage. There were our dear baby, echoes who we are see. Our dear baby, didn't have a brave couple in some gem. And he said, Oh, now, coin our bassay in Siadia. The best of the two for Kakra. So, Oba, chain. Now, at the shining quarry, you know. Now, swan out, Chaffa. And he didn't say, Rather, the blow. Awurade bɛboa wo, na ɔhyɛ wo akwan yie, ɔhyɛ wo akwan yie, ɛna aka yɛ nabɔne, ɛna aka yɛ nabɔne. Na bɛgyiri sɛ Awurade bɛboa yɛn, na Awurade bɛma yɛn ahoɔden. Ɛyɛ tumi asua n'asɛm, na yɛate aseɛ. Nimdeɛ ne nhunumu mu, nyansa ne mmaninyɔ, a footwork. I mean to be a slave. I have a dry another play. High grade the Lord. High grade the Lord. Father, we give you glory. Awurade yɛda wɔ ase nhyira nka wo din wɔ Yesu Kristo din mu. Awurade bɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛyɛho asɛm mu ahintasɛm ne nteaseɛ. Kɔnkɔnkɔn, wo ne yɛ kwankyerɛfoɔ. Sɛ wobɛkyerɛ kwan no nyinaa kɔ nokorɛ ne ho. Ampa ara, saa bere ne yɛma yɛn ho kwan sɛ bɛkyerɛkyerɛ yɛ. Bie yɛni ame aso a yɛde bɛtie wɔ asɛm na yɛanya nteaseɛ wɔ mu. Ne yɛtumi yɛ asɛm no yɛfoɔ, ɛnyɛ ne tiefoɔ werɛfifoɔ, na mmom asɛm no yɛfoɔ nyansafoɔ. Ewo Yesu di mu. Amen. Nyame ba mema wa kwa ba nipa bia utie me Awurade asomdwie nka mema menom ne me papa nom. Menuanom ma ne menuanom merema Awurade nhyira mo. Ene adisuanom atoni di se paganism wife ana marriage. Ye nhyane nso. Ye wone ema bi wo ho a ubeye believer na ya nchere wase a. Ube fuma kwan bebre na ebe hawo na be hawo ye. Ye ka pagan ana se pagan marriage. Na ye ka ananafuo awade ye. Shane nso ananafuo. Ye ka oba oye nanania. Oba o ni nyanko pomra. Bire binya mi Israel. Sane mai. Omae ketuwa kongkono. Na amai na netra Israel fo unhu esiano. Na rade from ananafuo. Amana mai. Inti Israel be nyanko pon kongkono mai. Awo nam Adam. Abraham. Susha sahabo no. So de nasifo be ene mai. Inti Israel no. Ebe ye nyanko pon mai. Ana, amaina na kari nyama ayamana mai. Nyame dene mrama Israel. Nyame be ye Israel fo nyanko pon. Enti nyanko pon asadi yano. Ebe ye Israel fo asadi ye. Enti, wana na chwa Israel fo esia hu njina ano. Na woni sa asadi ye nisu binti. Na nyame from anana fo. Ase chane se, na wanyame ayabosom. Wanyame ye nyanko pon sanu ojuma. Na woni nyankopon na waye konkron ne ho mra enti wo mu abrabo no wo ne ye no ne e fama nanafo achiwade man shane nso abone fo man tianiye enti bre nyame yi Israel fo fi mizim no wo de ahyade bi ma Israel se Israel mu ye oman ketwo de nanso urade meka mo Israel mu ye aman nyina mu ketwa nanso mi urade meka mo Maya konkura wa manim, efisamu ya memai. Na, yebe suya diyafa, saa paganism, mi paganism no. Amadamaya mufa wadiye. Na kristo fobebreye, ya tuwa fra wadiye. Haa, boso mfa ya wale wam. Wana wanyinye ya wale wam. Ese awalia na ankasa, yeni fapimbiye. Yeni kristo suma waliye wam. Ese kristo suma waliye mate. Etiende unwa walia ekoswa. Now they compare Israel nation awali ya air time. They were say obi wale ne. The next 2 months na egu. Ene ya wale court. Ya wale papers. Ya wale ya japadi ye. Ba nyami mwa wale na sesa. Nyami kache Israel for. According to Deuteronomy chapter 7. Verse 3 to 4. Yansha asembi waha. Wase. Anyone ni ayere wale ye. Why na urade ka kire omo Israel urade man wo ka kire Israel fo se ba bi a mode mede mu ko no muduru wa na se mi yi sa o ma le shem nsa munku om munsa om wo munnyuma afori buchi anyina munnyiri mu de to su mienu moni omuni ayere wale ye tie munfo mo mama emma ma wale ye munfo mo mama emma ma awale ye verse 3 wase Anyone ni ayere wale ye. Mumfa mumaba emma oma. Nsu enye omaba emma oma merema awale ye. Efisa, waben tanu wanyye frimechi. Na wako sum enyame fofro. Na erwadi ebu fuo. Ebu wafu. Na wasa wantem. Nemum, se woyi. Munye wana. Senye munye omunye. Mungi wan afolibuchi ya. Nemumumbu wan edum. Nemumchicha wan. Abosom ponungu na mumfa ojanse hallelujah nyame se se nyakopo isa fodu omine soa de onye omunie afori buchi a omosu mu osoro omunyiri ngu eya miechi erade machi wade ye oma busum pa mumubu ngu na mumfa ojanhye mumfa mumama ene mumama le ma emoma wale ye sese isa foni wo christianity eya israel wi asifo ya manamamu fo wana wonyi yesu kristo ni ye ya wale won tieniye wana wonyi yesu ni ye nka ya wale won wasi mfa uba oye kristo ni ama obi a wonyi ni ni ye etu kinka sikan colonias na wasi wana wonyi ni twaka bia ni ye ni omu ntam ya do omu ni twaka bia wo ba dane wakoma akon mu ho woti ase wo ba dane ni pa akoma akọ omu nyankopon ni nchan na amanya nyankopon bu afu abe sori atia wo ara de ana monja wonsa wale bebira ma sofo akwa bosunsumu obi atima kodi kremosumachi just because of aware oba na twene kọ ni nyame ho bema na twene kọ ni nyame ho wa firi nyame na ase obi wale ye no anu no kisosumu ne na yaka because nipa wodi sine ni suso be wale no no wonye kristo ni wonye obi a honkonkro ne ne wa yonkofa bebi duru ya Abraham epe se o wale mane ba Isaac Genesis chapter 24 Bible si na Canaan for ma wo ho wo ka che ni esa se enwale wo ba bi amba me ba Isaac koma ja busuam ko wale bre me wo ti ase Canaan fo ye nwamanfo omo ye abosomfo omo ye ananafo ma ene merima enti Abraham am pe se wade ne ye ne ba Isaac be ma ma wale ye efi se wobentani Isaac akoma akọ anyame uhu achi wodini bewura akọtum wodini bewura diai freemason wodini bewura lodge abusunsum wodini bekọ enje urade mpasie bewa yebeware wiase because do bin do wiase eje ni do ni ni mu tieniye safo anya me wale na obeba be ye kristo ni uti de wa de ka no ha nyame o where justice was enkoma wale me enko nkofa ne ma enko tie tabi amikacho sa christofo ene yemu ye hundia na christofo na ngasa ne ye no do ye ho enti odo a wo se de kwa wale eniwo a christofo na ngasa no ye no do ye ho di enti a isa fo di kai ne yakopo yi ne mrad ma isa ase chane sa what is certain the brand of salvation? What is certain and quadia quam bidia amaye? I ain't chilimay. There is a for ye in Yinano, a example to us in spiritual life. Shannon sopa and foul by a maria senior warrior. Now come for ba, so the wallow ba, or kiss for new ba. Obey ye, usha yo boys, yo guests. Ayende wo wiase a omu Yesu omfa urade asam nyahwe wo do ba mana kwa ware all because of say oyɛ doctor oyɛ politicians I'm no wo ti ase wo wo sika wo benu ho sane nso amana mamufo no wo sika nkasa amana mamufo because Israel no mu aduane no mu sika nyina ayɛ dai from one neighbor from urade neighbor when say is for you should be zrim di twa erade mpo wo sra so senke etim zrim enke be didi adantia cause mi zrim aye wo super power sai at that time omu akode e omu wo nema ankasa japade e kan say we be kristo kristo mu a eye osa ho kire wo mebo a cause niema bi ani wo betima ye adwuma bi ani wo a nya adwuma bi ani obetima ye no kristo so mu nto be ye believer. As I hear what you say, as a term, again, yes. Because our sources and your provisions, if you are the one ever. Our sources and your provisions, if you are the one ever. And to be a Christian, you are the one who is 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 at the same time, and you are the one who is the one who is the one who is the one who is say ye wadwene said ye open our bayade a wani ntino asa afriwade achi wasemamfa wo maba ama wiasefo wana wanyi Yesu Kristo ni ye na onkonkro ni awrade ahyade anu enyo majapade enfa uma emma wale ye aya forbidden marriage for Christians Bible sinya so be dane wakoma akowiase wado akoma be wuru abosunsumu obi ye sofo ene oyebo som sofo bi akwakoye konfo o som konfo ne all because of awale ye e wa din fo be bioma tane afri nyame fie just because of awale ye e wa sofo be bioma afri nyame achi others fo be bila ene omo kon no cross omo som nyame enso bi bi ba yo ma preach da bi ba ye a omo ye nsanchene bi da but ene odwe ba bi o ma koma wa enye e wo wiase cause a man na twom ko e mema na twom ko en adie de Christofo ko wiase aya wade e paganism marriage anana forward ye enti adamu hwe se ne si ye wedding o wa sori de e wiase suban na wo absorb dem o enye de ye wedding sa wiase suban ne our dresses the wedding dress the cross on them air time the life of paganism and air time I am anana phone na asisha momore asisha tinwi toto omani achi atoto omano asisha ntade ntente yi omo owa mu omo no fumu wo di ase omo ye anana phone ma wo ye sa dress na eno ne ne e kiso for you so e de kwa wale ye ntie life na nkasa no awade mu sesen eno krenim biem awade mo yenkontompo awade dani sum ewo nyame fie sum bone ankasa ko sa shade nyame dia to ma Christopher yanti ase ye nsi anwu so ba ne wo fe ye wu se be ma ne wo fe wo ye adwuma di sika ba wo ye adwuma di income eba so ofri yi o me ware no tenie bible say na nyankopon bu amfumo no an sori antia mesao obeda ni nipa bebre akoma akwa busomfie ene munhwe nipa afri nyame na ase oti ase munhwe nipa afri nyame na ase okinka Ezra chapter 23 verse 32 wase moni wo moni apam moni wo mpam moni wo nya apam biara moni wo mpam munfo mo maba emo ma wale ye munfo mo mamere ma emma omo awale ye munyi omo so mamere ma emma mo mama awale ye the paganism peoples anana fuo no amana mamufuo no sesa mana mamufuo ni wiasefo wona wonyi Yesu Kristo ni emfa wo baba enkoma obi a wonyi Yesu ni bible si wo sumu mfidie ka obi amane wo so no wale this was here be mano oko school aya doctor waya or ya minister waya wanwan ya hwe the sources of his foundation whether he is or a Christian ntade bebre enu omo wawale yam oti ase bebre benu omo wani nti wo de or the wounds or ya rituals what was simoja ya rituals ebi ya kromfo ebi timi sisi asofutade akraba oti ase enso ye oye anroba o wale ni wiya na bo say yes wa wale be ma na so oba ya le first kings chapter 11 first kings ya je Solomon abra bo kakra da bi e ka samu chema na ma ba wa ne mranti asi so wo si Solomon yere nom ene na bo so nsom Solomon yere nom sie verse 1 na oyin Solomon ado ema ananafo bebre ka falo baba no a woni mo fo amon fo edum fo sidon fo ni itu fo ma a wo fi amanaman a urade ka wo asam kire won se munko mu awade ye oti ase ye munko mu ma awade ye na obekum makuma akodi enyema foforo achi na Solomon bata wo hodo ado wo Solomon de ne ho ba atawo mo ejo wo verse 3 na oyo ayirenum aha na owo ayirenum aheman ahansa aso anso ni impranum ahansa ne yirenum kum na kuma ekodi anyamfo frachi Solomon no no. Solomon she a say nyina ye man na fo aware ye. Aye the paganism marriage. Solomon ahi ni afiri ni nsa nyina no. Aye ananafo ma aware ye. Ananafo ma aware ye. Wati na nina ahi ni afiri ni nsa. Wati na nina afodibuchi a wosime urade no. Wodi ama mo abosom. Wasi na Solomon kokura bom no. Waye adebone. Asini Niger David. Solomon no no. What di boni ankasa. All because of a man and a phone. The paganism peoples. You are a former. Mumbebre polygamy marriage. Awale mienu mienu no. Aye mana mu wale walo. Aye we are a four. So fu biya beusu awale mienu biya umfri nyame. So fu biya beusu awale mienu. Ada. O di fo biya ne yiri ye mienu miensa. Wanya nyame konye nyame di fo. Shane nso. Aha. Asame ka asemu nkyira wo. Wasina Solomon kokwa brem no. Na ne yire no kum na kuma kodi anyame foforo. Ni Nyankopon. O Nyankopon achi. Woti ase. Ni Nyankopon wo se. Wa ya bonis ni na David yankasa. Verse 5. Na Solomon kodi Sodom fo nyame wa Ashrot. Ade amon fo mekom a eya achi wade no achi. Na Solomon ye de ye urade ni subone. Ne wo nwi na djuma na urade achiri die se na eja David Solomon nwi na urade achiri die se na eja David all because of anana forward here. Amen. Na enum na Solomon si sonso me ama mob for famous ah eye achi wade ya bipo ah ewo Jerusalem anu so na amoma Molek ah eye achi wade ya sanu wa yema na yirenom ananafo a wa shedu sham na oba fodie wo anyam nyina hwe ensemu na Solomon yeye wo si afori bu chia ma bosomfo hwe dwuma dia Solomon ba yeye wo si afori bu chia ama ema ba wa no abosomfo nyame pa bia wo di boni ankasa awali enu no me kame chiro na asofofo bebre asane o makwan. All because of our liye. Adiye ye chiwa diye unyami fiye no. Se se woye. Wajiso. Intusha de yila brabwa. The same thing on yene ahab. Aye aye. Owali chesi belpa. Enu ofri nyami fiye. It in the time of the reign of King Solomon. Bre owali. The pagan women seno. All the Israelite. Ebe ye violence. Wabe solitia omane no. Wabe ma omane yina kwa sabo son sumase. Because of paganism marriage. The sofu bi mware. Oba, oye kristo niya. Me kame chero. Sa sofu mami bi mware. Bema oye kristo niya. Wani intino. Nen soli madi yina sabo son sumase. Oti asye. Mumani yina ane bebe sabo son sumase. Eti mwye bebi ya solo mamani firi ye. Amino. Oti asye. Eti, etu mpempe nsobia, yewe Nehemia. Nehemia chapter 30, verse 20, verse 23 to 26. Nehemia kasembi. Yeka Nehemia, niyaka, abranche wo jirama nyangu pa omae. Ewa bra afoswa bubu ye. Na wo tuni wache di si, wo si, afoswa ma nyangu pa om. Di wo sumju me diye si wo biye. Ma isa foni ku nyangu pa omra ho. Ye pesani pa bisei. Ede omu di omaye nyamye juma. Nye wana omu ye dufu pe no mafunti. Na u nyamye juma ye saya omfa on. O jiru wa juma on. Kase dunu mne biye Nehemia sa tu kwain. Eko wahini ne. Wahini atasa sa e infie. Na omana sa sori ye bwane. Humeda ni ese diga. Awa sabre neso. Nehemia baya no chin kante. Wachia ba enini bufu epa mwom. Okacha ananafo ne se ananafo no nyankopɔ konkro da no ananafo ne betonton ne ma ti izafo no mu nya yonkofa na amie ba na edi sa adwuma no home da na nkede som no na omo sɛ no ananafo ma no omo dressing mu behu omo na sisɛ skirt ntianti ne nam kurom no omo lifestyle ne nyina yewi asɛ otwitwi pons ti sɛ mawre obehu omo adwane. ibetse wade ye pasofo ne nka nkyeremo ananafo ne guaso de dem omu guo papa kaso bi ananania wonipa woni yakopo ahyade ye so wonfo nyame asamo nante waye chiwade ye manyame yewe na mi Nehemia Nehemia chapter 13 verse 23 wasi na enen mu no mi hunu ye yuda fo a owale wale asdot ma ani amu ma ani mabu ma na one man ka asdot kasa efanefa na yuda fo kasa de wontumi nka na amanu mu biara de wanka woka Nehemia kasa wasi yuda fo merema ani ma omu wale wale mabu fo ani asdot fo enti nkwala ne omu wu omu no no musuba nyira ya manaman fo subai omu ntimi nka yibru kasa omu ntimi nka yakopam bra ho nsem cause omu nti ase e na omu so nte but amai na na twa mu wo hye nyina kasa de no mutimi ka eyampa e na mu hwe ya mofra na oyewu omu no ya mofra na yewu omu sesi ano kasa be ne froma no mu ba so mu hya so mu di agura kasa be no mute wo ti ase Verse 24, verse 25. Was in na many want Ediam. Name to me one. Name bu bom marimanu binom. Name to two on me. Name di nyanku pon tamuji on se. Samu di ma ama. Ani ma marima. Namu ji won mumma. Ani wo mumma ma awadi e. Anase. Anka samu awadi a. Enye ye numna. Isa hini Solomon. Aye bone. Nansu amanambe bre hene biala ni wo a. Watisa Solomon. Na onipa a onyankopɔ dɔ no ɛne onipa onyankopɔ de si isa sɔfo hene wɔno mpo ɛma ananafo dane na koma na amie kasa kye ɔman no wɔse wɔ hene ɔba ya mpo ɛwade dɔ no wɔ hene ɛwade hyɛ da di ne ho adanse Solomon Bible sɛ ɛma ananafo na di Solomon akoma ɛkɔ anyame foforɔ akyi di Solomon ahwe ase ɛbrɛ no ɛma ananafo hɛdeɛ Samson Samson nyankopɔ asɛ ne honkɔm ɔhu kyɛde firi ne nayɛm Samson no no ɔbɛkye ne ma yɛfiri natamfo nsɛm nso Delila ɔba na nani ɛne ma Samson ahoɔden firi ne nsa mu bebree ma ahoɔden afiri ne nsa yɛ saa nneɛma no a ɛyɛ ɛma a mokɔdi wɔ m'akyi ɛyɛ mmarima mokɔdi wɔ m'akyi ɛne ma mani mu nyama firi mo nsa mo nyame som nyinaa gyigya ɛsɛ mpa ɛbɛkora wo ntimi mbɔ akom kye wo ye bia kye bible ken kan kra wo kan bible a kye sabe na na wura sa wale anu no na untimi ko urade fie ntantem be ma bi wo wale wi a sori ko ma wo nko bi obesi wo nyame som kwan unim ko ya setan fo so nante obesi wo nyame som kwan obetiba dane ne ho sa han bo fo ba wanim ko setan otimi ya sa o wale wi anu anu no Sunday was so quaint, me fear impono. There was so quaint, sorry, then copy. I go sum yameno. I won't know dear to my best one, sir. Yakogun sasa boudi, I want Sanomana say. Baby, a goon summer bosom. I want a double call. A such a musso and moja gusso. In Timodia. The Paganese marriage, I mean, would say, Asiano. But the more Timu poklas of the world will be our only kiss on the ene ene e kiso foma ane e kiso foma ema na kura omonye papa wane kachere o wane kachere o so kese e kiso foma ane ema nye papa ene adia ye papa suye nyanko po nyame su ni yesu mu wo kiso mu ene e kiso su nye papa mebwa una unye papa nti uhu papa wangasa unye papa enti uhu papa wo u nyanko po bre odi adibone ema ni mada wasiye ya adibone efo ye ni msidi ya sidi nipa ama ye ma employ na onu nyankopon fa honkonkro emfa ne ma ye busa ma ye wa wo ya poni fuoi wonim sade mo de enepa ama mo ma mumu wan na wo ho a mo ba busa ne pa no a obema na obo mo busa de kosu obema na ye nya nkyere obusa o sa akwashe no ene na kisofo ma anye kisofo ma anye wo ankasa wo nye ne sa kisofo ma anye na kisofo ma anye wiase ma ma ene wiase fo ma na e ba ba ye Kodi atra se obi di na no to soso be ware wo woni be bi ofiri wo ye oba wo ye be ma obi di na no to soso be ware wo eh be die mi nya ne ware na nka me pe eh kodi mu no oba no mpa ye wasi da fo e ko ware ware anya me ananafo e ma ani me ma ambe sori tie yakopo asem na emi aba ni bufu yi woni e bi kon at said the Jesus Christ obey here no and so obi e Christ ni na onkonkru ti ni mu a wuti so obi ya de boni ya emfa nyame akwaso ada ne buafu e yampa o ka malaiki chapter 2 a wali je ye course o malaiki ani isa fo mu ni nyina ye anana fo ma a wali je ye no ene emama o ma wali o mo se fa ma mfo yire echi aya sana na forma ye obi awale na yire so fa na yire chi all because of anana forma e tuka malaki chapter 2 verse 11 na wase radin we twen kontom poi e radin mamimi o kakra malaki chapter 2 verse 11 yanje malakai malaki chapter 2 verse 11 wase yuda atwa wasi yuda etwa nkontompo na waye akyiwade Israel ne Jerusalem na yuda agunya akopa akonkone a wodon ofie wa akowale onyami nanani baba et awali jaye course wo yuda awali jaye ani awale dodo ni nyina no aya nana forma okan Ezekiel chapter 23 obachira yuda for life ani Samaria for life inya mamwa adwama ye koso o man nim nyina eya nana forma ani nana forma ma adwama mo etu kinka Ezekiel chapter 23 obekira ma bia omotira ase a na ba akodidi Samaria ena Yuda omuni amari forma ma bugo adwama ye all because of anana for ema ani ma ema adwama mo koso o wiase ni nyina no eya nana forma ma ani nana forma omuna ye sa ana kiso fodi ehwa wuram ye wale wo e pesa me kire wade ana ye wale wo kubenu ho onyamesu mu pesa me kire wase o kan proverbs chapter 20 proverbs chapter 6 proverbs chapter 6 verse 20 waka asembi wo den hwehwe ho wase awale saye nkokobo awale saye nkokobo amiro awale saye nkokobo Proverbs chapter 6 verse 20 wase meba buwe jamransem na entu wona enchirachira ntwene fachachira wakoma enhoda nyina na fa bare okwon hushia wonam a manu manu nkojao sawu nante manu nkojao woda a enhwa so na sawu nyane a enye wo unsamo dimbo amino verse 23 na emansam no ye kane a na enchirekire na enchirekire no ye han na atretire ne enka nim no ye nkwakwan na ahwawo so fi oba bone ho afi oba owo tachirema dokodoko ho ma woni mre na ho ofe wukukum wase emma wani mere na honfa wonu kukum na ma no mfa na ni sun tata enche wo won word na wo yusu no emma na honfa emre wani mere na honfa wo kukum na na ni sun tata the eyelashes any eyelids no emma na enche wo don't let that eye to deceive your life Proverbs chapter 5 verse 20 she asemi wa wase meba ade na woto oba na nani ho tentan na wo so oba ogwo kukum amino wase meba ade na woto oba na nani ho tentan all because of hips all because of so oba no wo hips ono fo ne ho ofe bible so one another and wo fo ya huhudi e according to proverbs chapter 31 wase oso wa ya nada na anwofa so ya huhudi e ana Proverbs 5:20 so ka tell say I ade na woto oba na nani ho ten tan wani ji wiase ni ba ho all because of his stressing his life ye tonku ni asra ye we de ye poye kye ho nam ye de pray jama mo ena mo wiase ama ne gukurom eno so na nembra ntia ne pe wintimi sakra have no kobi because oma kuma eni urade ho oma kwan wa asama do ho nti ba bi oma de oma kwan ko no nyina ya asama do enti sa oba ni bi ena ewo Proverbs chapter 7 no bible so ba bi shira no na ofre adwamanfotam omo nta de nyina ya nyoman mo life ni nyina ya nyoman mo Etu kika Genesis chapter 6 ya wasi nyankopon ma ne hunipa ma so ho ofe o wale wale o mo ne omo pe ento mo be ya honam adentia adentia kena se fon be ya nanafo ena se ta se fon be nyankopon mai o mo shese so mo wale wale o mo ho no bible si nyankopon hu fi wo koy e fi se bane e ya honam be wuram ena mo ja sori de wiase suban na wura ho wiase fo wale ye e wo ho ena unwe Christopher wale ena unwe yasini wale yasini ni obane te wanya ne hwade ye wane nawo ansa na wae ne hwade ye Christo ni ni obane betra ne bema na tra wane nawo ansa na wae ne hwade difference ni se Christo ni ba hia yasini ba wane ne dansa yasini be ma hia Christo ni ba wane ne dansa na wale no ye se difference ni ti nyame bufuo ada ho ye wale de na nso wale mu nso re de ah Unsabeka, na me be sell. Bible say, we must sumi and fidye. Na me nyame abu fire de abayenso. Ube prepare yali. Okay, kai. Deuteronomy chapter 7. Babe sit down na. Wabet show niye ma. Se eba sal na wa se wa anye sade no. Nu anye suti ama nyame ya. Share. What or how a hood won't quite about so. Ana mamma ma yale yale no. Uba uba na ye sekela. Aruna ma yale ye ene sal no me basa basa wofi no. Na oja yale fo pa e ya kisofo na yale wo asore de difference ni awale ye wale nyina difference ni just say we as for ya eno ale de ho ka asore de methodist ya ya wale ye wie sebo wi asenyom asore de ya wale ye wie sebo wi asenyom do no so be wie ne de wo asore de mo wi ole pia bo nche no abaye wi asefo so de aka ho ya abaye wi asefo ni ababa wiase nyom nti wiase ene wiase awade ye ene kiso suma awade no ade afra jese se obi ape awade ye si bibi di awade awade ankasa de nti ase abo sen ka bema hu oba wako twa ni ti ade ma na eja kanu anu no abusani mie nu atrase e wo fie ho enu anu ya wie o pa fa bra sori de mesira so nya me mfa ho e fie o na hia no Sebema ni utira de ebetua utira de enkoa de awawale o. Nyame mu de awawale o. Ehia sane amane amana nwoye ye no. Duwa na fufu nti no pese waye sade ni bi. It's up to now onwale. Bem one ne tina ye, wonya sika so koye ni fiade ye waso ompe. Ope people people. Na bema na na omienu miensa ensia. Anwade be na obi mo ode koye onwade. Tu betra sie wo akobonsam je. Ne wi ase sai ura sori de ma sofo en kanokre cause of sika ne me ye shira wari eso obi abon jaman yesa asade akora na ba fie asori fie e she jaman mo ba so onware ene se se Christ of timi wowo ebru nyama wo ye wi asabe da nyame ase wo the prophet of God ye di akora na koma sofo se wo nyira no na sofo nso age no ajaman mom I am going to Bible for Genesis to Revelation. And in a major German former. And in a solid demo, a German former. So, by the Bema to one year, one an hour, Ninyanko Pajano. I am going to Bible. Who could bring a mind? Just a yammy for one, so yes, I. Most of them, yes, I'm only. Me say, so be saying, I'm a shrow. Young boys, let it be a can, some natural. So far. And then a crane, some flash on the dead. No cleansing, a flash on the day. nti wo tie mu abrochire ho na wo hwem YouTube ani Facebook kwa fa ne ma me fo nyina timi ji awale ye ko so se papa na nsha akola no ti ma me ni timi ji amuji awale ye kenka bible no o se berma ana ye tire e wo busu anim se mo ansha akola ne sade akola ba bi o bi a no ko hwe na kira kwai nti wo nim na se ji awale ye ama wo ma me na wo ma me na ji amuji awale a wo twempra o nyame nim o nyame nim o na papa wo papa wo na ofa na eje aware ye abra wo papa wo ni tuase wo nwu ye na so papa na wukru a do ni papa na de so wo abusua wo ebia na sewa mpo ne di ade ye cause of sende wi asima wale ye nti ye wale court ade ya ye kosen san wa bam and the lawyers for the judges for nyina timi kina eje age aware ye ni asa gira gu aware ye na urade ka cho samie urade metane wale guo ana na foma ro na ma mu wale sa bebrebe no ya wale mienu miensa ensia ebu se jama mo ani wo nko na tete awale mu oyiri mo adwaman oyiri nwi enso oyiri yenum ensia oyiri ye mienu o de kwan wo nka ya me ma ho ha bi wo twa odie afiri fawo tutu Solomon ani Solomon wale e ma bebre na yero nom tei 700 ne mpra 300 ukin ka bible bible say Solomon ba ye bone fo urade anim ne kokura bre mbone ese ne na David enti ayini ene sese wodi no wani anwie and no preach no be Solomon if he Abraham bro wale Sarah na Sarah wu ye no Genesis chapter 25 o wale yiri bia na fe katura bible say bra na Abraham o che ejapade no wodi ase ye verse 4 se say was ejapade no na wati ase no o ma nempra nempra yire ama en so abe no wale katura na say da wu ma na wale katura en so wale fra ho say katura aye Abraham empra yire sabran so say da wu o empo na say da wu okay kan Corinthians chapter 7 verse 1 eba Paul ba chama wale ho nsem obere manya na yire na oba bia so nya ne kuro Timothy so be ka chese obi fa he fo djuma na no fa djuma pa de eso he fo ne se onya ne ho asam oye oyiri ba akukunu 1 by 1 bible so ba ne ba ma ne nya me bom enti Christianity polygamy is not allowed polygamy in Christianity is not allowed paganism marriage is not allowed. There's not a gateway for paganism marriage and polygamy marriage. And they said there for paganism. And then for awaliye. Oko waliya. Na Ebu Shemu say gunsa ansa. Ebu Shema mani ya se gunsa. Wong bebi ya di ura. Sanke yina ye Kristo mu. Eni ye wali wo Kristo mu ha. Kebe ni ya kwa kwa waliya. E jade beka se ye gunsa. Kwasi eja numa ye bwani eja ho. Intiyeni ye suwe mwye. Intiyeni abuswe biya se bosu mwo. Inti uko wale wabuswe numa di se ugu nsa. Tonsa. Nise uche jayin. Uche moja. All because of ananafo wali enti. Paganism. Tena kiso fo nina. Saane ekoso. Obi ono oti asodi demu ye sof mame. Oye mayo kolida. Na obi be wale ne ba. Ye sakwe abuswe mu emre mu. Wo nyamie tonwa wo ni ebe wale oba ni se sako amamrem kiso amamrem abusuam ni se twadwan ya ku nsansa ya wale enso ye da unim ya wo ye ntie ne ya wale nyina awale guo ni awale jaye adwamamo wo awale yem ene ba bi adwamamo wo kase pa ya wade awale sey adoso awale sey ba ma ntimi ntira oba ba akon da o tsaso for 5 years ya obefanachi ne ho befono no na proverbs mebusam so ka chiro 5:30 you come wasinka ma oyire aburamu ma waninka aburamu nsuo ene ebirezade ya kwanchira no in spiritual realm e oba ase ba unsuo Ebula munsu sadia na odia ritual ayi a miracles no aye in spiritual realm oba sinsu nipa di galom kokodje nipa di galom any bottle kokodje nsu no besame che wade ye injena wade ankase nyina woni ni 35 years ss ya na ne ho afro no this was our fafo fro what you say all because of our dear here come na nye e ye paganism e ye flesh and an afoma no omo de honam ene kwa ware ye marriage is spiritual ho aware ye in the sight of God e ye spiritual ya de honam ne kwa ware ye oba ne ho fe owo sika oye adwuma be ma ne ho fe wo gina so o ti ase oye brane owo sika oye dadaba oye mama ba oye doctor oye politician oye sey oye minister oye boga ene de kwa ware ye Bible so biye ne ho sa de fonso ni hwe obiye ne ho ye sey ani aso wo de oye asemo ade fomu nie ne hwe wo nam ne de kwa ware ye Emadu do sey na oso obeso da ye na obi oye ni frani wale no obeka sey bayifo obi e wadi dam e wale no obeka sey bayifo eye ne nananom baye na yi ni wadi akira no but oso da ye na sey wo husofo bi wo hu obi a oso ma no na sey in dream no wo ye ne wadi a eno de ye mo mpa ye mfa ho e nyame na yi akira na sofo do do sey na ohunso mo yire no eye eye ananta omo na ye twitwa And a young boy so be a power ya or po ba or bet me in a kojum. Was so pebem or bet me in a dinner chia kojum. And only a deco. They say, ya wa ya de flesh. And ya bufu a throne a womb in contumpo in tia mani yina and yanya son papa. Because papa genunco, mamia genunco, in tia mani yina so was ya de sumyamian kasayeni. What ya say? It's an old fear and quala old fear in us, say no. About 70 to 80% Omuni Yanko Paje Omuni Yamajene and Granny Chasso Diagra. There is no any name why I bet my man say in the word of God. Can Kana Israel and Quas and Qualasia so Mudiagra. Now you are reciting the book of Torah Genesis, Neakika, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Neakika Kasa in Israel. But if you do and pen so be a Israel for and them we are sawadian intino or mukasa kwanomonte. Naemia chapter 13. Israel for current man to mukasa. Oka judges chapter 1 Eban and Swa. Bible say, Nyamika so mum pam kena for oman pamomo. And tinkwala mobu womono. Ombe solitan yangopon. Sakran wa wunya miya sama. Obe solitan yame. Chanamon shan kwala mo on ya wom. Omu so yame. Omu to wiase. And crowded was saying a call Sunday school, or multimedia assembly at Ceremony to my dream. And I'm crying out the Riasse. You're soon a bang in a Riasse. And the young Quaran for so be any one so. Namisoni Omumu, Omum Faria de Omumwa de Yesuba time. Cause you need a foundation. I had a day at church no more. Cause my pan in Swayame, my men in Swayame. And I'm crying so in your informa. Namisoni foundation aside because of paganism marriage. We do best here. I read them well. The penny a far, a baby. Mo Timupo cross on we are sleepy bawano. Sabua wabua, omuosika, we are sifuosika, omomia onam. Certa catcher years to Sasoko to Soremia. Mini wiasi mani monyam eni musika be mau ampa wiasi musika wom eni monyam wo wiase e wo setan ase ohwe misiri ma no mo ahode ankasa mo sika but Moses ampa so betra ho wo be hunu amane koso wo twan bire bi e beba te ye ye Christopher Bible say mfiri wiase na so tan wiase tan na wo betan ye so ye bo wiase ye ho nya fe wo wiase ye nta de hye mu nya A Christ of Fono Kafo, a life for Nya Ewa Wiase, a radianum de a yapa. So oba a shiny trimmy, oba a boduku. Now a katani trimmy so. What ya say?
na onfa nwi nka ne tirimi no ye natural na oba ntoto na no onhyehye mawre hyane nsuo wo hye ntade tenti every day day in day out wonyi ni no fon wonyi ni sirem wonyi na wam abrante so dwese kama ewi asefo se moni nte onsa sanete moni nte hyane nso wo kenka ezika 23 isa fo omuhye amanamamufo pictures kra no ma folia ma wo ene sa na eko Christopher ma ehwe wiase former ma picture ni a folia ma mo Facebook the same thing wo hu ni pa na da enso be folia ma no ka cha enso be ware no so o folia ma no ohu ni da because of picture and editing so bu itene Facebook ye fefa fefa aware ye WhatsApp yemmo aware ye hompa ye se nyame pa abat 100% no 10% depend ene ye adwuma eyampa obi timi shi obi do wo ba bia de se ne ye da bia ye kan no but Facebook wo no ene WhatsApp social media no 10% pe ene e bia omu hu omu a omowale ye ne timi bam ebi timi chi bebre sika di ebre sika ye di cause wo ba ma ne wo gana o so ba ware no to discover ebeba ebebre no se wa hu so preachi o Facebook wa hu so preachi o WhatsApp wa hu so preachi o YouTube che show pictures ni afole amama ema ye show pictures ni afole amama into marriage kwa so show ba no ne wo ye editing na se ne obesi twa ne pictures aye ye ne ho ani ntade e besa na wo hu ona na afole amama ti wey e die wura paganism marriage mu ananafo awade ye ene die wura mu tawale ni nyina jamamo nse yiguo oje ase kwase asamba sa family planning e yananafo na na ye condom ni je kika hun ni nyina e yananafo na nse yiguo ni nyina yananafo na ndi sa uko wale oma wani nti no akora na obawo no so ompe ye gasa wajuma sa wono so na hwe wani nti na sofu yi nyinse yagu sofu bia minimu no wale oba ni wie ya na osesaye wale ni wie ya na ne message nyina sesaye oso ba le be sha sesa o sha trouser enwi no oye nti asore le mu woto a ohyehye nwi ni trouser ni nyina ho nti nsore ma no su ntimi nyere e oso busua sofu nsu ntimi mpechi mfa obi ne message ya sai nya me so na frere no adi fon be the same thing koso asof ma me fo e ma ko fo ne ye tin so man su su ya e de se o preach tia koso ade ba preach tia no e wo nchan o ye so be nya atwom nti wo se u gai na asafo ni nyina ko bu nsam jam mu nyina mo kokose kaso fo ti mi sa wa de we so and a wedding gown aba nyina anya papa no hands na e de dai no fo ase no hands one hand ni a wo mu nyina guo wedding gown se aba adwama mo kaba kubia mekoye boy ni pega oba ne se ya ka nufu nyire yi agu esi wa he look at this o pega ga ne se wode to ne nsa so no ewo bria mu twa picture na ape na ne hu nyina atade ne sani abegu fo ne hu nyina yi agu eye pega ne se marriage nyame ni nso da nyame na ni nso da bia ho mo na ibedi mu so spiritual marriage be ware wale mo to da bia obi wale a ni mi wo obi a mitimi hwa wale na wo wale se e di ho bone ni wo wale no cause lady na wo wale no ne be ma na wo wale na ankasa no ho bone tini mu enti se wo wale ni wie se pa wadwuma ba be sai e be solitia wadwuma because wo wale ni spiritual enti se wo be wale na e wo se wo solitia wadwuma wo solitia umpega otimi di yale nyina to ma so Oma, ti bebre sa na aye mo. Ebre. Eradin shrao. Ono moa. Mi die mi tufo. Wani mra ho so. Nya me ma ho. Fa se otim se Christofo ye papa. Se Christofo nye papa di a, ene wi asefo nye enso be kadai. Fa se otim se Christofo ye. E ka Christofo a, wono di oni Christo adwene ye pe. Enya sori kofo hyane nso Dinya kiso fo nyina na ya so de kofo wate. Ye woni papa pa wom. Ye wona wo so nyankopon. Emba wo mo so nyame. Mema wo mo bra mo asem nyame asem. Ebi wo ho. He panti koso bi wo. Ezio ne bi wo. Methodist ni bebre wo ho. Just pass in a bonnet also. According to Micah chapter 7, or see the papa and also, not just any papa or don't know more also. Sonny Musa, in the mabe tena, bako di oye, sem a mabe hundred ya, mianubi di ye, omoye, na ansan also on sabaka mono, this a union to wase, and pray. Nami ye bibia oni brimu, on one in se, a yamawa, abamaware, and pray. Amen. A photo na me to empre. Don't rush in marriage. Ngodi do obi achi enhwe sika bi obi di ma o enkoware. Enhwe sika bi abema bi di ma o enkoware. Sika e won taban. Se de mparifo ka no e won taban etu. Sika ntan ho da. Obi timi ye odefo asase ewiye no ye hiani osresre. Obi timi ye hiani asase na ewiye no ye sika ni. Ti anya mwa se bema no se sika na de kwa ware a. Become a show, let me in a different human. Now you met me go. It's no to me back, Shannon. Say a corner, a dear power, dear, will be bear met me woo, will be bear met me woo, will be stroke to me chin stroke. Ya let me bona our dear. Cababia minim na yere, or Waleana yale bono. For 6 months, 1 year, Doctor Sema on final one can a yere. Yes, sir, Ebehano. This is a yellow press in every. Owale ni wiye na obo na okawiye na no yale ye for 6 months to 1 year doctor simo onfa na honka no senka be ma no ena ena ye ni motive wa wa feli na shema ba wa kwa wale nyina ena ho de kwai emwa on grama obi opena bia so edwamanfo on se nkrama esuru bia aya mo hwepio mu pie pie on tena fie obi opɛ saa niema ni bia no on timi ntia oba ba ko nda sɛ ye sɔsu ba we na di wura wade mu a wo kuru bɛ gya no hɔ cause anson de opɛ sika ne sika mɛ no ntia kɔ no hye wo so a anya aware na di akɔ no ne gyae bɛba di sɛ wo gyae ansa kɔ kwa aware ye ntia kɔ no hye wo so automatically wo bɛ fa wo kuna chi wo bɛ fa wo yere chi ye gyae a pompa in a radia maya day, ya shakon on a so. A bone am near corner in Shasoma Senuium. Galantia chapter 5:24. A bona senuium, oh radimu. Ne radia boau, no it's my walia trabema bako kwe ye. A walia a journey, a life. Sanny o tia biano, o quatano, sananifra o tano, sadian dear o tano kwe ye. Oboda ma o kwotra ne ho wote ase e difase utrim cause paganism marriage ne de omo mo wale dodo paganism from pagans for ne de omo wale dodo ono oyere ne yere ya obetima jawa kwara foforo e paganism marriage obetima wale three insia enum because of misika ni money obetima he can marry more than 5 wives e paganism marriage not Christianity marriage. A paganism marriage is different from Christianity marriage. I mean, Solomon or worry paganism marriage and your Christianity marriage and the Israelite marriage. It's a man Solomon, a quiet bonnet, or be a chiwadi a tianame. A for the butchia, a yabuson for a for the butchia, Solomon is in Israel. Tiana so for near my yase, and I'm yet chiwadi in an yachin was solid them, all because of paganism marriage. Awali ye wura sori dem nyina ye wiase awali asofo oje ko adifo oje evangelist fo shira so all this are paganism marriage am wow ndimunhwe ni pa awali ye de omekwa bonsam jam ti yesu kai ndida wa se you na preach 120 years ni pa ansakra because of awali ye awali ayere awali paganism marriage ewura israel fo mu ewura ye na braso ni pa mu. In Jaman Yona Sam Kadwanfa Kopim bra a radibe se kruno. Sanatye and adia aye fro and true. Aye to and fro nina ye sany mana. Paganism marriage awadiye sani basa basa. Hmm. Radim well. Christo in Shawade. Namia Domamasa to also. Idubesia. Paganism marriage. Name Makwai. But Danu Akuma free Yamin Chai. When it's now Shapuno. When it's now per stars. Into our social Shapuno. And any deda. Then I look for the Bishopuno and son or mother. Mushapuno. They look Puno. They watch Puno. Before they can sleep with his wife. Puno, pornography. Pictures. Look at this. All for baby, yeah. Shepuno. And son on any and any crada. You be a picker pictures, her life in their film. A paganism married, a jamamo. So what is here? And wow. Mummy and Sakra Adrene. And Chenna Radeba. Here you be ever corner here yet. Radin, we are mobile. Not on no way. Name. God forbid paganism marriage. It's not allowed in Christianity. We are some our day in Christianity. Okay, guy. First Corinthians 7 down, baby. Was in a so be person what Christ on here. Na obegidia ne what take. Na say, be ma before baby. Na so person obegi Jesu di. Na o person wale obane dia. Be ma ni nyano no onko. Na say obane babegi Christ on dia. And I'm Bemana or Ginny Dint and the man of Song Betty. I want you to join your smoke of Yassi. Cause our son and our money catcher. And no booms of four, a quay cremony because of our year. We for baby, baby, a quay and cremo four. Oh, one demand, Chena, Marquis, or no moon natural gone cremo. A true old man, a mammy, our dear. Nammy Buffu. Ni aso fori enso ma bebre o ma wale e de bu fo bro mo na me bu fu o wale una e ye wadwe se nyame age ni bu fu fu no because emana obetito mu ni nyina no onyi nyame age pade e omu nyina beba kwa wi ase emana obetito mu ni nyina no nyame suru emba omu mu e bari insha ano mu aw Ewe Yesu Kristo dimu. Amen. Midian Evangelist Intiamwa. My number ni 0266-419292. 0266-419292. Obeti mi afreme. This month, a month of crusade. Nyamemba, yamemua bebre. Infidie, microphone. Ene dia kika on. Here mo mo bebre generator amplify organ ni sane ye hia bi cos ye konkurase a enya agreement na so e ye mantia na crusade ye wuram nso ye nsanka amwa bi but me nim say urade brem na beye ne pem obehye ne wani manyam urade nshawde na omwa obetimi aboa Christ as we encounter be very careful about paganism marriage amen nyame mpe Se wari Kristo ni ba wari Kristo ni bema nya mi suru ti mu ose no so obi ni Kristo honhoma onye ne dia obi ni Kristo honhoma onye ne dia we are least mistake ya me se wa aduma chede be firi unsa emanji wa ho odi be firi unsa emanji o be akosom bosom awiye o be hunu amane oni betena o ye okoto leader o ye free mercy leader na ojonjon lord Now the afekufu echi or say echi na obedie all because of awale be mane do be wura sika drum oba ne do be wura bosunsom ase wani nche no na aduane awudi nyina na ya bosun nuane because of paganism marriage ewiase fo awale very careful mu hwe kwan mu fa so yema ma awale ye ho adwuma fa asori dem abonten very careful and the kisosuma awale e so ayira akata I'm a yes, some hour there, and a rush on the day. That is Baba. Who be who say Wawale, and so radiani, because what you're radiant contumpo. Our Jaya, I are causing in a paganism marriage. O Christo ni be no one will kill someone, Uguavaleda, Ubua. A bean see Christo ni abuns or Jaya, what ye piano, a paganism marriage. Christo ni abuns of an irreti new creation. Or ye on an aniba, and us on an anibema. Christo ni abenso awale bebrebe Christo ni bi abenso owo pori gami marriage mu no awale dodo awale mu no e ye paganism enye Christo som enye the law of God enye nyame som eye wiase ewade nhyira ono mu a ewo yesu di mu amen Israel, not only shouting away Jesus Christ to be. Amen.